mwigisha niko nawe nk'umuvyeyi ufise ugomba kugeza abana mwico gihe rero hariho intumbero uha no iyo abana bawe kugira ngo bashobore gushika kuco ugomba ko bagerako bisigura rero ngo wi bifashije cyane ngo urumwigisha gusa gatanga ubumenyi gusa hari byose ngo aratakaje.
Bagenzi mudukurikirana kuri Agost TV. Tubaramutse cyangwa tubahe mwiriwe bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mu kiganiro The Chat, kome yatumye imanije we ngiye kukibashikiriza, ndabahaye ikaze. Mutime gakome uno munsi ugiye kutuganira kuki. Uno munsi tugiye kubaganirira ku bijanye n'imigenderanire y'umwigisha n'umunyeshuri. Iyo umwana avutse, avukira mu muryango, akarekwa n'ababyeyi biwe. Iyo ateye imbere, ababyeyi nabo baramushira ku yindi ntambwe bakamurika ku ishuri. Amaze gushika ku ishuri ahahurira n'abandi bana bo mihinga itandukanye, hanyuma indero yahawe n'ababyeyi ikagera kuhirirwa n'abigisha. Abigisha tubaye turareka ko batanga ubumenyi baratanga n'iyindi ndero iza yuhirira kuri iriya yahawe n'ababyeyi biwe. Muri kino kiganiro rero tugiye kuraba imigenderanire iri hagati y'umunyeshuri n'umwigisha, aho tuvuga tuti mbega birakunda ko umwigisha n'umunyeshuri bagiranira imigenderanire. Mbega hoho iyo bamaze kugiranira iyo migenderanire gigera ku rugero uruhe, nizihe nzitizi zishobora gutuma imigenderanire y'umwigisha n'umunyeshuri itagenda neza. Kugira ngo twishure bino bibazo byose turi kumwe n'umwigisha, tumusaba bidondore hanyuma aze kuduga ku ijambo. Turabahaye ikaze mu kiganiro.
Murakoze cyane. Je nitwa Ndayikunda Micheline. Hanyuma ndi umukenyezi, ndi mama w'abana babiri batatu mumbabarire. Hanyuma mu kazi nkora ka misi yose ndi umwigisha. Ego
tuduge ku ijambo rero, mbega iyo bavuze imigenderanire y'umwigisha n'umunyeshuri mubitahura gute?
Ukuntu numva nasiguye imigenderanire y'umunyeshuri n'umwigisha, kimwe iyo tuvuze imigenderanire kimwe twatahura yuko n'ubucuti uba hagati n'imibiri y'abantu babiri. Ubwo bucuti buba bufite ishingiro cyangwa buhagaze, bushobora kuba bushingiye ku byo musangiye, bushobora kuba amasosiyasiyo n'ibindi bitandukanye. Bisigura rero yuko hagati y'umunyeshuri n'umwigisha ubwo bucuti buteza kubaho bivanye n'akazi nsanze dukora n'ibyo tuba dusangiye.
Ntureke kuvuga ibyo muba mupfana cyangwa ibyo mu yandi masosiyasiyo muba musanzwe muhuriramo, tuvuge ubucuti bwahajya mu ishuri burahaba
cyane rwose, burahaba.
Mbega bumaze kuhaba buba bufise bugarukira hehe neza na neza?
Ubucuti bw'umunyeshuri n'umwigisha busanzwe ni nk'ubucuti buri hagati y'umubyeyi n'umwana. Hejuru yuko umwigisha atanga ubumenyi, ubwo bucuti hejuru umunyigisha arongera akagaruka akagara n'umwigisha kandi n'umurezi n'umubyeyi. Nubwo bucuti rero umwigisha agaragara nk'umurezi ku mwana, hanyuma umwana nawe uwo munyeshuri aza kugaragara nk'umuregwa. None nabwiye ngo ni ubucuti buri aho bugarukira ni nk'ubucuti buri hagati y'umubyeyi n'umwana wiwe aretse.
Yego. Ubwo nkamwebwe nk'abigisha iyo muri ko muravuga ko umwigisha agara nk'umubyeyi akongera akagara nk'umurezi, ubwo ntibishika akagira abavuga bati reka ni bande kuri kano kazi kanje ko kwigisha ibisigaye n'ibyo ababyeyi?
Mwico gihe birashoboka, ariko mwico gihe ubutakaje intumbero mukaranga mutima kumwigisha. Ntabwo ari umwigisha gusa, ariko ni umwigisha murezi niko yitwa. Kuko hejuru yo gutanga ubumenyi hariho kurera. Hanyuma iyo tuvuga kurera, mu bisanzwe ufise umwigisha niko nawe nk'umubyeyi ufise aho ugomba kugeza abana. Mwico gihe rero hariho intumbero uha iyo abana bawe kugira ngo bashobore gushika kuco ugomba ko bagerako. Bisigura rero ngo wi bifashije cyane ngo urumwigisha gusa gatanga ubumenyi gusa hari byose ngo aratakaje. Kuko henshi hejuru iyo uvuga kwigisha abana nta yindi bakurindiriyemo, kugira ngo iyo migenderanire ikunde hari iyindi ndero, hari ibindi bintu uteza kwigisha abana indani mishuri heje ubumenyi baha
aho nyene niho nshaka duhagarara uvuze uti hari ibindi bintu baba bakurindiriyemo ngo tubwira bike muri ivyo tubaye turareka burya ubumenyi bw'igifaransa icongereza utanga ivyo bindi bakurindiriyemo ni nkibiki
ikindi kintu bakurindiriyemo kimwe nabwiye ko kugira ngo imigenderanire irikunde nuko hateze aho kuba harimo ubwisanzure kwa banyeshuri n'uwo mwigisha wabo ariko nabwiye ngo butarenga amategeko bicho genda tanga nk'akarero dufate nk'uye nk'umwigisha nimba umwigisha dufate nk'ubakaze mu ishuri akaragose kuko ari giye gukara bikenegwa ariko ndiko ndavuga umwigisha akaragose bicho gihe biraza kugabanya mu kintu kijanye no kwisanzura kuko abana batangwa gutinya iyo bamaze kugutinya ntabwo baza kwiyagura ngo bakubwire ngo nafise mu ishuri muri muri kwa bigisha niki hanyuma ugasanga mwaratangwe kwigunga ibyo ntibikaza kumanura iki biza kumanura ubumenyi bw'abana bisigwe hama ko inyifata umwigisha agira mu ishuri ifite agaciro kanini kunze ku bumenyi bw'abana birasaba nuko umwigisha uri umwigisha birasaba ko wirengera no nimba ufise mosha ibikugoye mu buzima ushaka kuvana mu yaniki ahubwira ngo abana bamerewe neza bige bamerewe neza izo ngwane zawe wavanye ugiraza kuzigizayo kugira ngo werekane umunezero utume uri impamvu abana nabo bashobora kwiga kandi bamerewe neza umva rero yuko inyifata y'umwigisha no ejo ubumenyi utanga hari inyifata uteza kugira nziza ituma abana biga neza ama gatera imbere
yego kuri ico no munsi turi mu gihugu canke turi mu mwisi aho ubuhinga bwo gutuma tuma nako busa n'uri ko buratera imbere busumba mu minsi yaheze nkuko mwemwe bamwize bimeze no musanga abanyeshuri bafite ama telefone mbere na yaya ndageze ku gwego ko hejuru aho usanga gutanga inkuru byoroshye kuba umwigisha ashobora kugiranira ma contact n'abanyeshuri biwe ntacho byonona mbega buki
birashonona cyane nabwiye ko imigendane umwigisha akwiye kugendana n'umunyeshuri gusa ni nk'umubyeyi ashobora kugendana n'umwana iyo habaye rero iyindi migendanire iri nyuma y'uwo murongo ni kuvuga ngo hononeka ari ibintu byinshi cyane kuko urumva cyatangura kwinjiramo iki imimenyerano itari ikenewe ujye wamaze kwinjiramo imimenyerano itari ikenewe rero bikwega ibintu bibi cyane haba ku mwigisha cyanke ku mwana
imimenyerano itari ikenewe ushatse kuvuga nk'umunyeshuri ko atuhamagara umwigisha we cyangwa tumurungika akameza ashatse kuvuga irashobora gushika umunyeshuri akagira ikibazo runaka akavuga ati reka ntange inkuru ku mwigisha we wanje aho hari ikibazo byotera ivyo kuko uno munsi twibaza ko abanyeshuri baterefona abarimu babo bivanye n'ibibazo bimwe bashobora guhura nabyo
nibaza ko icyo kintu si ikintu ciza kuko ari ibibazo umwana yagize fise aho bitu afise habitura nta ma telefone mu bisanzwe umwigisha yarakwiye kwakira muhira y'umwana canke y'umuvyeyi kuko hariho umuyobozi bishure abajejwe ivyivyigwa iyo umuvyeyi yagize inzu umwana afise ikibazo akakibwira umuvyeyi ha muvyeyi yaragerageza agakora ibishoboka byose agashika ku ishure hariho ababijejwe mugabo nta mwana yotora telefone ngo aheze ikibazo n'umwigisha ku telefone neza ko ubugiye inyuma cyane yakaranga mutima kawe
ariko iyo ivyo iyo bikoze mu ntumbero yo gushikiriza kibazo kiba kikubakiye kandi mu mwanya muto kuko urashobora gushikirwa n'ikibazo dufate nk'ubu urabona turi mu Gisagara umunyeshuri atonze ku ishure hanyuma aragize ikibazo nka mugenzi we arahuye nk'isanganya runaka yari agiye gukora nk'ikibazo nk'akarero ku ishure gufata agatelefone agakomunika umwigisha wiwe mwebwe musanga hari ikibazo ngaho
je nibaza ko sinzi nimba binagoye kuko sinumva naho hantu umwana yakoshobora kuba yakuye telefone z'umwigisha kuko mu buzi dukora ntabwo twemeranye gutanga amatelefone hamwe na ku bana twigisha oya ariko ishuri yatanga iyo hagize ikibazo iba ryari ahantuzenye abana babizi ko ari aho bateza gutanga izo nkuru abana ko mubigisha ntabwo byemeranye ko mwishanja ntuzenye utanga amakontakti yawe ku banyeshuri mu mategeko y'ishuri ntibyemewe
ego nk'ubu mwebwe musanzwe muri abaretse hanyuma kumbure murafise abana ba bene wanyu murafise abo mushobora kuba muvukana mufise baba babyara banyu kandi imwe na imwe birashobora gushyirwa sanga muhurira mu ishuri kamwigisha mugabo musanzwe mufitanye indi imiryango musangi abo nabo mwoca mubirinda gute kugira ngo inimero zayo ntibabe bazifise
abo inima abazifise kumva muri abana mu nzo ashaka ari umwana wawe ashaka ari umuvukana ariko kimwe hariho indero yo kuziko byo mvugana muhira iyo dushitse kunuzi umwana avuye muhira akagenda ku ishure mwico gihe ntabwo abagiye kuraba mama canke papa canke nde ariko uru mwana cyo kimwe nabaje banosanzeyo mwico gihe rero ufise ibyo amategeka kwemera ni nka bijya byugusanzeyo mu ishata cyo musanze bafana n'umwigisha bisigura ngo indani mu ishure nta byo kuvuga ngo mufise ibyo musangiye nta mama nta papa ntaki n'umunyeshuri cyo kimwe nabandi yakurikiza amategeko y'ishuri nk'uko abandi bana bayakurikiza kandi namufata uko nyine ko n'umunyeshuri n'umwana ureze muri babandi benshi uretse nuko bimeze
ku buryo tushobora gushikirwa n'ikibazo ngo aguhamagare kuri telefone akubwira ati byagenze ukuntu kandi ariko akubwira ibyo ibijyanye no mu ishuri cyane uwo urenza ku ruhu rw'amazi ati ntacyo uko dusanzwe tuzinanye mu muryango
oya ntacyo uri kuramufasha ntacyo uri kuramufasha musanze umwana ukwiye kumurerera mu murongo kugira rero abagiye biwawe umwana ukwiye kumurera mu murongo akamenya ko hari ibyo kuba hari ibyo gutinya nimba amategeka hari rero ahari kugira ngo umwana wawe yubahirize n'uryo wunda yubahirize urumva nta kuvuga ngo umwana wa canke ni iki ateza kuba amategeko y'ishure kuko ari
nege ivyo musanga yo bikora ruko mwimutegetse canke mu mwanya muba muri ko murayaga muri muhira mwavuye ku ishure murashobora ku guca umurongo muti no murongo ni ntarengwa ntuzo ukora ibi mu gihe tuzoba turi ku ishuri canke ivyo umwana byisanga canke musanga mubivugira ku ishuri muri rusange nabo ni bakabyumvira
hari impanuro dutanga muri rusange ariko nimba ari umwana wawe ukamwigisha hari n'impanuro aronkera mu nzu kumenya ngo hari hivyo indani mu nzu inyuma y'indani mu kwishura y'amategeko y'ishuri iyo uri muhira rero umwigisha kubahiriza amategeko y'ishuri nk'ujya wundi uvuga ngo muvuye mu nzu ni mu nta nikiri kwa papa nikiri muri ya nzu ari kuri kwishuri uteza ugengwa n'amategeko y'ishuri ni kuvuga ngo umuntu ateza kubahiriza amategeko y'ishuri nk'uko yavuga wewe ibyo wanyu mubisubiramo mu mba mwana wari muhira nyine
ariko ego ari ku ishure ntakiri kwa papa ntakiri kwa mama ariko imbere yiwe hari nyinawo canke se wabo
ibyo byose bivana navuze ko bivana nuko wewe umwigisha witwara imbere y'abana iyo uri umwigisha ufise akarangamutima kandi ukabuze icyo ukora ni kuvuga ngo abana baba bazi umurongo ntarengwa kandi ibyo rero baravyubahiriza baravyubahiriza nawe abo yashobora gushika akaba abana baca inyuma gato ariko muragerageza mukabasubiza ku murongo mukabigeranya ariko iyo babwiye hakiri kare bakamenya ibyo bakwiriye gukora kujya ku mubyeyi ashobora gutanga amategeko mwe ati iki kireme kini cyemewe umwana nta kuvuga ngo nasaba kwibuka kuri na mama w'imbere yiwe ahubwo aririnda gusumba abajye bandi bose
inshuti bagenzi muri ko muradukurikirana muri kino kiganiro kuko muri ko murabyumva turi kumwe n'umwigisha Micheline ariko aratubwira imigenderanire itegerezwa kuba hagati y'umunyeshuri n'umwigisha wiwe ahavuga ati hariho inzira ntarengwa aho umunyeshuri ategerezwa kumenya ati ndi mu ishuri nza kwifata uku ndi muhira naho nza kwifata uku hanyuma rero reka dusoze tugende mu mpera z'ikiganiro cyacu Micheline ni akahe kamu motera abanyeshuri ndetse n'abarezi babo ku buryo imigendanire bashobora kugiranira ntihave basanga yatose kaje kazoza kabo ndetse n'ak'imiryango yabo
kamu kambere nibaze ko nogatera abigisha nihereye ko abigisha abarezi ego ubwa mbere na mbere nuko twomenya umwigisha wese akamenya akaranga mutima kiwe akamenya ngo numwigisha ariko hejuru y'ibyo n'umurezi n'umuvyeyi hanyuma ico kintu umuntu akagihagarira cyane hanyuma agakora ibyo akwiriye gukora mu ishuri mwico gihe bizotuma n'abana ubwabo bamwubaha kandi bakubaha n'akazi n'igikorwa ariko barakora hanyuma ikintu nacyo nahanura ku banyeshuri ni kudasamara kuko hari gihe iyo bihuriranye n'umwigisha yatakaje umurongo ushobora kubigiramo ingwano ugasamara hanyuma ugasanga wewe bwa bumenyi wagiye kurondera ntibwikunze bwasubiye inyuma kubera iki kubera uburyo witwara mu ishuri nabwiye ngo iyo umwigisha yitwaye nabi abana ntibamwubaha bashobora kugira ibyo bagomba mu ishuri n'icyo gihe niho wabaga umwana wese umunyeshuri ngo kuba amaso kumenya icyamujyanye akaba ari cyo akurikirana hanyuma ibindi byose akabireka akaba byemerewe n'amategeko gusa
murakoze cyane ni kuri kano kamo ka mwarimu Micheline turangirije ko kino kiganiro turamushimiye cyane kuba yaterereye muri kino kiganiro hanyuma namwe nk'uko bavuga mu Kirundi kibwirwa n'icyumba nayo ngo icerekwa n'ikibona hanyuma twizeye yuko zino mpanuro abahaye atanze namwe zigiye kububaka kumbure bahora babibona uko canke kuriya babonye inzira bagiye kubandanya bagenderako tubashimire kuba mudukurikiranye twongere tumushimire cyane kuba yitabye kino kiganiro twizere ko n'undi munsi tubakeneye mu twitaba ngamere ya Ghost TV
cyane gose
murakoze cyane ikomeye atunga Imana yindemesheje kino kiganiro naho utaha.